Lero ndi ulaliki pamutu woti Mulungu adzalanga dziko lapansi. Tiye nditenge nthawi yophunzira ulosi wa buku la Isaya pamodzi ndi kufufuza chifukwa chake dziko lonse lapansi lidziyang'anizana ndi chiweruzo cha Mulungu. Tiye tione buku la Isaya chapter 24 verse 1. Taonani, Yehova apulutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhala mwake, ndipo padzakhala monga ndi anthu, moteronso ndi ansembe, monga ndi mtumiki, moteronso ndi mbuya yake, monga ndi mdzakazi, moteronso ndi mbuya yake wamkazi, monga ndi ogula, moteronso ndi ogulitsa, monga ndi obwereka, moteronso ndi ombwereka, monga ndi otenga phindu, moteronso ndi obwezera phindu kwa iye. Dziko lidzapuluka konse. Kodi dziko lapansi lidzatani? Ndikupasulidwa ndithu. Pakuti Yehova anena mawu amenewa. Sife anthu amene timanena kuti dziko lapansi lidzawonongedwa. Ndikupasulidwa. Mulungu mwini wake akunena izi. Verse 4. Dziko lilira nilifota. Dziko lilefuka nilifota. Anthu omveka apa dziko alefuka. Dziko solaibitsidwa ndi okhala mwake omwe. Chifukwa chiyani zizachitike? Kodi iwo alakwa pa chiyani? Chifukwa iwo alakwa pa malamulo, nasinthanisa malemba, natchola chipangano cha nthawi zonse. Verse 6. Chifukwa chake chitembelero chaja dziko, ndi amene akhala mmenemo apezedwa ochimwa. Chifukwa chake okhala mwapa dziko atenthedwa, ndipo anthu owerengeka atsala. Vinyo watsopano alira, mpesa ulefuka, mitima yose yokondwa iwusa moyo, kusangalala kwa mangaka kwalekeka, phokosolo iwo amene asekelera litha, kukondwa kwa ngoli kwalekeka. Mu verse 11, limanena kuti kusangalala kwa dziko kwatha. Mu verse 13, kwalembedwa kuti zinthu izi zidzachitika pakati pa dziko mwa anthu. Mfundo yaikulu mu Yesaya chapter 24 ndi yakuti, dziko lapansi lidzalangidwa ndi Mulungu. Tiyenera kumvetsetsa chifukwa chake mosamala. Tosefe anthu, ndife mizimu yochimwa yomwe inathamangisidwa kuchokera kumwamba kupita ku dziko lapansi, mzinda wopulumukirako. Mulungu wapatsa mizimu yochimwa mwayi wolapa. Malangizo a Mulungu, malemba ndi malamulo onse ali ndi chikhululukiro cha machimo. Komabe, iwo anaphwanya malamulo ndi malemba. Mawena, iwo sanawamvere. Chifukwa chake, kodi zotsatira zake zingakhale zotani? Kudzera mchilamulo cha pangano latsopano, Mulungu adapatsa anthu mwayi, okhulukidwa machimo opsa, osakhulukidwa omwe adachita. Koma iwo amakana. Komaso, kodi ndani? Mjerekezi adachita chani? Satana adasintha mochenjera nthawi ndi malamulo a Mulungu kuti anthu a dziko li asamawasunge. Nchifukwa chake Mulungu mosalekeza anatumiza neneri ake mbado uliwonse kuti atsogolere anthu kukulapa ndi kuyesesa kwambiri kuwapulumutsa. Komabe iwo sanamvetsere. Chotero, kodi iye adzachita chiyani mmasiku otsiriza? Ngakhale kuti anatumiza angelo ndi aneneri, iwo sanamverebe. Motero Mulungu anabwera pa dziko lapansi mmasiku otsiriza kuti aphunzitse anthu mwachindunji. Iye anawuza anthu onse okhala pa dziko lapansi lino, inu nonse amene muli ndi ludzu la uzimu, bwerani kwa ine mudzamwe madzi a mmoyo. Tingaone mʼbado wa mzimu woyera ngati mwayi otsiriza pamene mzimu ndi mkwatibwi akuitana anthu. Pofuna kupulumutsa anthu, Mulungu anagwiritsa ntchito nsembe za nyama mʼbado wa Atate. Mu mʼbado wa pangano latsopano, Iye anabwera ku dziko lapansi munthupi ndi kulalikira pangano latsopano. Kwa zaka zitatu pakubwera kwake koyamba ndi zaka 37 pakubwera kwake kwachiwiri. Ngati dziko sili kubwerera mbuyo, sipadzakhala mimwayi yotsala. Mulungu anapereka mwayi, mbadwa wa Atate ndi mbadwa wa Mwana. Mumbadwa wa Mzimu Woyera, Mulungu anapereka mwayi womaliza. Koma ngati anthu amakana izi, kodi dziko lapansi lidzakhala lotani? Dziko lapansi lidzawonongedwa kotheratu, ndipo dzidzapasulidwa kotheratu. Zochitika zoterezi zikuyenera kuchitika. Mulungu wathu ndi wodzala ndi chikondi. Kodi iye siwochedwa kwiya? Mulungu ndi wachifundo, ndipo ochedwa kwiya kuti alape anthu pa dziko lapansi. Iye anasonyeza poyera zochitika zosiyanasiyana, ndipo ngakhale anabwera ku dziko lapansi mthupi. Anapanga maphunziro a Sodomu ndi Gomora, komanso Nowa, ndipo anatsegula njira kuti alandire chikhulupiriro cha machimo. Komabe anthu sakuvomereza. Choncho nchiyani chidzachitike pa mpeto pake? Dziko lidzayandira chilango chokhala bwinja ndi kuwonongedwa. Ngati ife mwachidule tiyang'ana pa ndimeyi, nzosafuta kuganiza molakwika. Kodi Mulungu siwopanda chifundo? Koma kwenikweni, Mulungu ndiochedwa kwambiri kukwiya. Komabe anthu okhala pa dziko lino lapansi ndi opanduka amanyoza malangizo a Mulungu, malamulo ndi malemba. Iwo mosavuta komanso mosayembekezera amanena mawu oyipa ngati ndikanakonda kusakhulupirira kuposa kumvera malamulo a Mulungu. Chifukwa chake palibe mwayi wina watsala kwa iwo. Mulungu anadikira anthu mu mbado wa Atate ndi mu mbado wa Mwana. Popeza iwo akubwerera mbuyo ngakhale mbado otsiriza wa Mzimu Woyera, Mulungu sangatheso kuwapatsa chisomo chake. Ndi chifukwa chakuti Mulungu amafuna kuti ana ake alape abwerere ku ufumu wakumwamba mwansanga. Anthu amene samvetsa chifuniro cha Mulungu anganene kuti kodi Mulungu ayenera kupita nazo patali chonchi chifukwa chakuti sili sunga lamulo lake basi? Komabe kodi sifa angelo amene linachimwa tchimo losakhulukidwa kumwamba ndipo linaponyedwa pa dziko lapansi pano, mzinda wopulumukirako? Mulungu nthawi zonse amatumizira anthu mauthenga amene amasonyeza mmene iye amawakondera. Nchifukwa chake ananena kuti kuti machimo anu akhulukidwe muyenera kutsatira njira imeneyi. Nchifukwa chake malamulo ndi chilamulo zimene Mulungu atipatsa nzofunikira kwambiri. Si chinthu chimene tiyenera kuchita monyenyerika pasi pa kulemera kwa ukulu wake chifukwa ndi lamulo la Mulungu. Kodi ndipite kuchaliche pa sabata kapena ayi? Ndikufa kutopa pang'ono lero. Kodi ndiyenera ndi kupita? Ngati wina aganiza choncho, iwo ayenera ndithu kuganizira za nkhani imeneyi kuti akupitiriza zakumwamba. Iwo ayenera kumvetsetsa chifukwa chimene Mulungu anayika kutsindika kotheratu pa lamulo. Zinalembedwa kuti dziko lapansi lidzawonongedwa kotheratu ndipo lidzapasulidwa kwa anthunthu. Mu 1 Yohane chapter 4 kunalembedwa kuti Mulungu ndiye chikondi. Mulungu sanazengeleze kudutsa mazuzo ndi masautso osawerengeka. Ndipo ngakhale kukhetsa mwazi wake pa mtanda chifukwa cha ana ake, ngakhale iye analopanda uchimo. Nchifukwa chiyani Mulungu wachikondi chotero analemba maulo osakula amene wa mu Yesaya chapter 24? Ife tonse lamulo la Mulungu silongoti tiyenitipite chifukwa loweruka ndi sabata. Popeza chifuniro cha Mulungu chakuya chili mmenemo. Amene sasunga lamulo la Mulungu kwenikweni amakana chisomo chonse chimene Mulungu wawapatsa. Kunena mwanjira ina, Mulungu safunikira kuti azivetsera ife ochimwa amene tinachimwa machimo kumwamba ndipo tinaponyedwa pa dziko lapansi. Komabe iye anatichitira chifundo, anabwera pa dziko lapansi atavala chihema cha thupi, ndipo mosalekeza analengeza uthenga wa chipulumutso. Mulungu adachita zonse zomwe angathe mʼBaibulo zimangolembedwa ngati chilamulo, malangizo, malemba ndi malamulo. Koma kodi sizikuphatikizapo chikondi ndi chifundo chenicheni cha Mulungu? komabe anthu akupitizabe kwa kana. Tiyerekeze kuti muli ndi chakudya chokoma ndipo mukufuna kugawana ndi nasi wanu. Kotero ndi mafuna abwino mukuti kodi mungadye kwa isi? Koma yankho lake ndi sindikufuna kudya. Patapita nthawi mwawafunsanso koma akukanabe. Ife tonse kodi mungatani ngati mwakanidwa mwabwerezabwereza? Kodi mungakonde kugawana nawo kachikena? Ndi chimodzimodzi ndi mulungu wathu kwa zaka zambiri. Mulungu anatumiza aneneri ake ndi kukhazikisa dongosolo kulingalira. Ndi njira iti yomwe ingakhale yabwino kwa mwayi wawo wolapa? Potsiriza pake kodi sana sankhe kudzipereka pa mtanda? Kudzera mmwazi wake wamtengo wapatali okhetsedwa kumeneko, iye anakonza njira yotchedwa pangano latsopano kuti anthu ake abwerere kufumu wakumwamba. Komabe ngati iwo sakuvomereza isi, palibe njira ina yotsala. Chifukwa chake tembelero limadya dziko lapansi, ndipo chimachitika nchiyani kwa anthu ake? Anthu ake ayenera kunyamula mlandu wawo. Kodi tingadziwe bwanji kuti anakana kulandira chifundo cha Mulungu? Ndi mwazi ochita zawo. Iwo amaphwanya chilamulo ndi malemba a Mulungu, kunyalanyaza malamulo ndi malangizo ake. Ena wonse amachita motero kupatulapo anthu azioni. Kodi sichifukwa chake kunalembedwa kuti chipulumutso ndi moyo wosatha zili mu zioni? Mulungu akuti ngati ndinu anthu anga, fulumirani ku zioni. Anthu amene salowa mu zioni onse amatanthauza chinthu chimodzi, kutsimikiza mtima kwawo kukana chifuniro chabwino cha Mulungu. Choncho iwo adzaweruzidwa ndi kulangidwa pa machimo awo yambirira. Tikaona zizindikiro zonse zomwe zikuchitika motizungulira, monga nkhondo, zonongeko za chilengedwe ndi zivomerezi, kodi sitingathe kumvetsetsa kuti ino nthawi yomwe tiyenera yakupita kukawaphunzitsa malamulo, malemba, malangizo ndi chilamulo cha Mulungu? Tiyenera kupita kukalalikira ndi kuphunzitsa mwakhama. Anthu ayenera kubwera kwa Mulungu ndi mtima woyamikira, ponena wawo umu ndi momwe tingalandirire chikhulupiriro cha machimo. Koma m'malo mwake amakana ponena ndilibe nthawi. Satana anazipanga moteromo kuti ochimwa akumwamba amene anaponyedwa pa dziko lapansi pano akane uthenga wa chikhulupiriro cha machimo. Iye mochenjera anasintha nthawi zoyikika ndi malamulo ndi kuwapepusa iwo kutsatira njira yachisomo ya chikhulupiriro cha machimo yomwe Mulungu wapatsa anthu. Ndiyo njira yabwino kwambiri yokhalira pa dziko lapansi pano. Nchifukwa chiyani mawu akuti chilamulo ndi mawu akuti pangano losatha amaonekera mobwerezabwereza? Zosezi ndi mwayi wapadera wopatsidwa kwa anthu amene anachita machimo woyenera ifa yosatha kumwamba kuti alandire chikhulupiriro cha machimo. Komabe popeza kunena kuti sindidzawatsatira ndilo otanganidwa kwambiri ndi zinthu zina, kodi ichi ndi chochita chotsutsana bwanji ndi chifuniro chabwino choperekedwa ndi Mulungu? Sitingathe kulipira machimo amene tinachita kumwamba ndi chilichonse cha dzikoli. Pamene mzimu ndi mkwatibu akuitana, iwo amene alapa ayenera kubwera msanga pakunena, "Inde ndalapa, chonde ndikhululukireni." Ndikusonyeza ulemu wawo ndi kutsatira malangizo, malamulo ndi chilamulo cha pangano latsopano. Tiyeni titembenukire ku buku la Roma chapter 6. Mu chapter 6 verse 18 imati, ndipo pamene munamasulidwa ku uchimu munakhala kapolo achilungamo. Kodi tingakhulukidwe bwanji ku machimo athu? Kodi simwakukhulukidwa machimo athu? Kodi verse 17 imati chiyani za Mulungu amene amakhulukira machimo athu? Ayamikike Mulungu. Tsopano zikuoneka kuti ni nthawi yotivetsetse bwino mbali za zikulu za dziko lathu la uzimu. Ndikuzindikira kuti tsiku la sabata lili ndi malo ofunika kwambiri kuposa china chilichonse pa dziko lapansi. Palibe chifukwa choyezera zinthu za dziko lapansi motsutsana ndi zinthu za Mulungu. Kungozika pa skelo mwanyoza kale Mulungu. zinalembedwa mu Aroma chapter 6 verse 23. Pakuti mphotho yake ya uchimo ndi ifa. Titha kubvetsetsa mphotho ya uchimo monga zotsatira za uchimo. Kodi zotsatira za machimo athu ndi zotani? Ndi kudzera mu ifa kuti machimo athu alipidwe. Ife tose munandirako chilango cha ifa chifukwa chophwanya malamulo apansiwo. Zimachedwa malamulo ang'ono mwachitsanzo wina waponya ndudu panseu mosasamala kodi angamuphe anthu otero samalandira chilango cha ifa ndiyeno ngati wina alandira chilango cha ifa zimaonetsa kuti wachita chimo losakhululukidwa mudzi wathu pa dziko lonse pali maiko ena kumene dongoso la chilango cha ifa likugwiritsidwa ntchito mmaiko amenewo kodi chilango cha ifa sichiperekedwa chifukwa cha milandu ya nkhaza komaso yopsa kwambiri yomwe siyenera kuchitidwa chimo limene tinachita ndi chimo losakhululukidwa chotero kwalembedwa pakuti mphotho yake ya uchimo ndi ifa koma mphaso ya ulere ya mulungu ndiyo kodi mulungu atipatsa chisomo chotani moyo osatha wa makhristu yesu ambuye wathu kodi chisifwa chake moyo osatha unalonjezedwa kwa iwo amene akhululukidwa machimo awo malamulo a mulungu siwongonena kuti ndi zofunika ndi mawu basi sitinenera kungonena kuti sunganizi chifukwa zili mchapitala ndi vesi lina lake mbaibulo yesitsani kuzigwirizanizitsa ndi zinthu zakumwamba mulungu amakhululukira uchimwa amene adachita zoyipa kumwamba osati mawu ake chabe kuti ndakukhululukirani koma kudzera mu ifa yake kodi sanakhazikitse choonadi chomwe chimatirola kutenga nawo mbali mmwazi wake wa mtengo wapatali ngakhale pa izi anthu sasunga izo koma kuswa kutonza ndi kunyoza izo osasiya mwayi wina popeza mapangano onse a mulungu amakwaniritsidwa ndi nsembe yake sitiyenera kuzitenga mopepuka kapena kuchita ndi kunyalanyaza tiyeni tione Yeremia chapter 31 verse 31 taonani masiku adza ati Yehova ndipo ndidzapangana kodi iye adzapanga chiyani pangano latsopano ni nyumba ya Israeli ni nyumba ya Yuda mu verse 32 kunalembedwa simunga pangano limene ndinapangana ndi makolo awo tsiku lija ndinawagwira manja kuwatulutsa mdziko la Egypto pangano langa limenelo analiswa ngakhale ndinali mbuyawo ati Yehova mu verse 32 kwalembedwa anaswa pangano langa kutanthauza kuti sana lisunge mulungu akupitiriza kuti patsa mwayi mu mbado wa atate mbado wa mwana ndi mbado wa mzimu woyera verse 33 koma ili ndi pangano limene ndidzapangana ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja ati Yehova ndidzayika kodi iye adzayika chiyani chilamulo changa mkati mwawo ndipo mtima mwawo ndidzachilemba ndipo ndidzakhala mulungu wawo nadzakhala iwo anthu anga kwa iwo amene analandira njira yachikhululukiro cha machimo kodi chilamulo cha mulungu chili kuti mulungu adzachilemba mmitima yawo tiyeni tione Yesaya chapter 51 verse 7 mverani ine inu amene mudzi wa chilungamo anthu amene mu mtima mwawo kodi muli chiyani muli lamulo langa musaope chitozo cha anthu mmawu ena mulungu ankatanthauza njira yomwe mukuyenda ni njira yoyenera kotero musaope ngakhale anthu akupingani kumwamba ndi malo amene tidzakhale kwamuyaya kapena musayese ngakhale kuopsedwa ndi kutukwana kwawo pakuti njenjere idzawadya ngati chofunda ndi mbozi zidzawadya ngati ubweya koma chilungamo changa chidzakhala kunthawi zonse ndi chipulumutso changa ku mibado yonse kwa iwo amene andira chikhululukiro cha machimo kuchokera kwa mulungu ndi kuyenda njira ya chipulumutso kodi chisomo ichi sichikusungidwa ndi kukhala kosatha mchifukwa chake mulungu akunena kuti musamaope chitozo cha anthu wamba kapena kuopa kutukwana kwao. Amenena na ndila malemba, malangizo, ni malamulo wa Mulungu. Anakhala chakudya cha mikango. Iwo anakhala ngakhale magandulo a anthu ndipo anaotchedwa mpaka ifa. Mwanjira imeneyi ndi njira zambiri za nkhanza. Satana anayesa kuletsa njira yachikhulupiriro cha machimo ya Mulungu. Komabe, amenena ni makutu omva mawu a Mulungu. Ayenera kubwerera kwa Mulungu mu mbado uliwonse. Choncho, kuti apatsenso ana ake choonadi cha Pasika wa pangano latsopano, chimene chinali chobisika kwa zaka zoposa 1600, Mulungu anakhazikitsa mpingo ndi dzina lovomerezeka, mpingo wa Mulungu, mu mbado wa mzimu woyera. Iyi nchifukwa chake iye anati, inu amene mudziwa chilungamo, anthu amene mu mtima mwawo muli lamulo langa. Iye ankatanthauza kuti anthu oterowo ndi anthu ake. Osati amene amangofuula Ambuye, Ambuye, tiye tibwerere ku Yeremiya chapter 31. Njira imene tikuyenda ndiyo njira ya chilungamo. Njira yoyenera, njira yopita ku ufumu osatha wakumwamba. Ndi njira imene Mulungu anapanga ngakhale kudzera mu imfa yake. Choncho sitiyenera kumvetsera ena amene amayesa kuti yesa ndi kupotoza njira. Tiyentione verse 34. Ndipo sadzaphunzitsa yese mnasi wake ndi yese mbale wake kuti mudziwe Yehova, pakuti iwowo sadzanditsiwa kuyambira wang'ono kufikira wankulu wa iwati Yehova, pakuti ndidzakhululukira. Kodi Mulungu adzakhululukira chiyani? Mphulupulu yawo. Kodi tinachita chiyani? Inde, zikuphatikizapo machimo amene ndinachita pa dziko lapansi pano. Koma iye adzakhululukira ngakhale machimo opsa amene ndinachita kumwamba. Ndidzakhululukira mphulupulu yawo, ndipo sindidzakumbukira tchimo lawo. Kodi iye anakhazikitsa pangano lotani pa cholinga chimenechi? Kodi Yesu anakhazikitsa pangano latsopano? Pa Isaiah chapter 24 kunalembedwa kuti dziko lapansi lidzawonongedwa ndi kupasulidwa, chifukwa chakuti iwo anaphwanya pangano losatha lomwe ndi pangano latsopano. Ndi chifukwa chakuti sanamvere pangano latsopano koma analinyalanyaza. Iwo ali ngati mnasi amene akupitiriza kukana chakudya. Ngatipereka chakudya ndizolinga zabwino koma ndikumva ayi sindidya mtundu wa chakudya chotero. Tidzava kukhumudwa. Nanga bwanji pamene Mulungu amakanidwa? Ngakhale kuti anapereka thupi lake kwa uchimwa, amene anachita machimo osakhululukidwa ndi kuwapangira njira ya moyo. Tsopano palibe njira ina yotsalira. Kodi sizodziwikiratu kuti chiweruzo cholungama cha Mulungu chizaperekedwa? Motero, nchiyani chimene wotsala mbewu ya mkazi amene ali kumbali ya Mulungu? Ndithudi amasunga? Tiye ndione chochitikachi. Chivumbulutso 14. Tiye ndione verse 12. Pano pali chipitiro cha wera mtima cha iwo akusunga. Kodi amasunga chiyani? Amasunga malamulo a Mulungu. Nchifukwa chiyani mawu analembedwa? Popeza anthu awalandira chisomo cha Mulungu cha chipulumutso ndi kumvetsetsa ntchito yolimba ya Atate ndi Amayi omwe azipereka nsembe kuti machimo akhululukidwe. Kodi mawu akuti malamulo a Mulungu nthawi zonse amawatsatira ngati oyenera? Tiye tione verse 13. Ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba ndi kunena, lemba, odala akufa akumwalira mwa Ambuye kuyambira tsopano. Inde ananena nzimu kuti akapumule kuzolemetsa zawo, pakuti ntchito zawo zitsatana nawo pamodzi. Popeza kuti malamulo a Mulungu ndofunika kwambiri, zinthu zakumwamba ziyenera kuperekedwa patsogolo nthawi zonse. Tiye tione buku la Chivumbulutso chapter 12 verse 17. Ndipo chinjoka ndiye Satana china kuyani mkazi, ndipo chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala mbewu yake amene asunga. Kodi iwo akusunga chiyani? Chinjoka chomwe ndi Satana china kuyani mkazi, iwo ndi adani. Choncho tingavese kuti mkaziyo ali kumbali yotsana ndi Satana, sichoncho? Ndipo njoka chinakuyani mkazi. Ndipo chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi osala mbewu yake. Amene asunga, kodi wa masunga chiyani? Malamulo a Mulungu. Nakhala na umboni wa Yesu. Mu Genesis chapter 3, Mulungu anayika kale udani pakati pa Satana ni mkazi, Eva. Mulungu anati, ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ni mkazi. Ndi pakati pa mbewu yako ni mbewu yake. Ndipo adzalalira mutu wako. Ndipo iwe udzalalira chitendene chake. Chifukwa chake kudzera mu Chivumbulutso chapter 12 verse 17. Tita kuvetsetsa kuti okhawo omwe amasunga malamulo a Mulungu ndi omwe amayima mbali yotsana ndi Satana. Sichoncho? Kodi sikunalembedwe kuti chinjoka chinapita kukamenya nkhondo ni mkazi? Ndiyeno, molingana ndi ulosi wa Genesis chapter 3, kodi mkazi otsana ndi chinjoka sakutanthauza amayi akumwamba amene analoseredwa kukhala amayi a moyo wonse? Choncho, khalidwe la anthu amene amayima kumbali ya amayi, iwo ndithudi akusunga malamulo a Mulungu. Iwo avomereza choonadi cha chikhulupiriro cha machimo chimene Mulungu avumbulutsira kwa anthu pakunena, ndidzayamika kosatha ulemerero ndi matamando kwa Atate ndi amayi chifukwa chokhulukira machimo anga ndi kundilola kulowa mu ufumu wakumwamba ndi kutsatira iwo mokhulupirika. Awa ndi anthu okhawo pa dziko lapansi amene sali mbali ya Satana. Iwo ali kumbali ya Mulungu. Malingana ndi Chivumbulutso chapter 13, nchiyani chinachitika kwa otsalawo? Dziko lonse lapansi linazizwa ndi kutsata chilombo. Mawena, iwo ndi amene sanavomereza malamulo a Mulungu. Sasunga chilamulo cha Mulungu. Iwo ndi anthu amene amakana mwantheradi kulandira pangano latsopano. Pamene Mulungu anabwera pa dziko lapansi kudzapatsa anthu lamulo la pangano latsopano, kodi sananene momveka bwino lopatsidwa chifukwa cha inu? Tiyeni verse 7 mbuku la Luka chapter 22. Luka chapter 22 verse 7. Ndipo tsiku la mikate yopanda chotupitsa linafika limene nenera kuphedwa nsembe ya Paska. Ndipo iye anatumiza Petro ndi Yohane nati, pitani mutikosere ife Paska kuti tidye. Tiyeni tipitirire ku verse 14. Ndipo itadza nthawi yake ya Paska, iye anakhala pa chakudya ndi ophunzira pamodzi ndi iye. Ndipo anati kwa iwo, ndiraka kandithu kudya Paska pamodzi ndi inu ndisanayambe kusautsidwa. Tiyeni tipite ku verse 19. Ndipo mmene adatenga mkati nayamika anawunyema nawapatsa nanena, ichi ndi thupi langa lopatsidwa chifukwa cha inu. Lopatsidwa kwa ndani? Yesu anati, ili ndi thupi langa lopatsidwa chifukwa cha inu. Zotsatira za nsembe yake pa mtanda ndi pangano latsopano. Kodi si chilamulo cha Mulungu malemba ndi lamulo? Ichi ndi thupi langa lopatsidwa chifukwa cha inu. Kodi tiyeni kuchita chiyani? Chitani ichi chikumbukiro changa. Ndipo choteronso chikho atatha mgonero nanena, chikho ichi ndi chiyani? Pangano latsopano mwazi wanga othiridwa chifukwa cha ndani? Inu. Anatipatsa mkate ndi vinyo. Pangano latsopano ndilo lamulo la pangano limene Mulungu anakhazikitsa kwa ochimwa amene anachimwa kumwamba ndipo anaponyedwa pa dziko lapansi pano. Komabe, linasowa mthawi ya mdima. Pa chifukwa chimenechi, kodi Mulungu akuti adzachita chiyani mmasiku otsiriza malinga ndi Mika chapter 4? Palibe ngakhale kusintha kuona kwachitika kudzera mu zomwe zimatchedwa kukozanso. Iye anabweranso kachiwiri kwa iwo amene akumuyembekezera. Ndi chifukwa chakuti popanda kubwera kwake sipangakhale njira yotilandire chikhulupiriro cha machimo. Kotero, kodi iye sanabwere ku dziko lapansi kachiwiri ndi kuyamba kuphunzitsa za njira zake monga kunaloseredwa mu Mika chapter 4? Mulungu wathu watsogolera njira ya uthenga wabwinowu kuyesetsa pakati pa mavuto onse ni masautso. Kodi Lamulo anatipatsa ife sila mtengo wapatali ndi lopambana kuposa zikwi za ziduswa za golide? Popanda izi sipangakhale njira yoti tibwerere kufumu kumwamba. Dziko lapansi lidzawonongedwa ndi kupasulidwa, ndipo anthu ake adzapita kumalo achilango kumene adzazuzidwa kwa muyaya. Ndipo chake Atate ndi amayi abwera kudzatitana kuti ibwerani, kuti wonse a banja lathu la Zioni pa dziko lonse lapansi apezeke pano lero. Tiye tilembe mʼmitima mwathu Paska wa pangano latsopano, lamulo la moyo kufikira chimaliziro. Osati zokhazo tiyenera kuchita chimodzimodzi ndi tsiku la Sabata, lamulo la chakhumi ndi malamulo ena onse. Izi zikuphatikizapo lamulo la kubatizidwa mʼdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi lamulo la kuvala chophimba pa nthawi ya kulambira. Mulungu sanakhazikitse izi pachabe, chifukwa chake nthawi zonse choyamba tiyenera kuganizira za Mulungu. Tiye ndibvetse bwino kumene tinachokera komanso kumene tikupita. Moyo umene tikukhala ndi moyo wabwino kwambiri pamene tikauona kuchokera ku dziko la uzimu. Anthu a dziko lapansi amapatuka ku chisomo chomwe Mulungu adawapatsa. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu aliwosweka mtima. Ngakhale kuti iye amatsimikizira ndi kusonyeza chikondi chake, ngakhale kufikira ifa, iwo savomereza. Ndicho chifukwa chake mu Mateyu chapter 7 iye akuti, chokani kwa ine inu akuchita kusaweruzika. Iwo adzanena kuti mʼdzina la anthu tinatulutsa ziwanda ndi kuchita zozizwitsa zambiri. Komabe Yesu adzanena, sinakudziweni kose. Ndi chifukwa chakuti anthu a Mulungu akuyenera kuyenda njira ya nsembe ndi chikhulupiriro cha machimo imene Mulungu akhazikitsa. Mulungu adzawafunsa kuti, kodi munasunga liti Sabata? Kodi munayamba mwasungapo Paska? Mulungu ndiye chikondi. Popeza chikhalidwe chake ndi chikondi, iye anapereka chikondi chochuluka pa anthu. Komabe anthu amakana kulapa. Kodi chidzachitike nchiyani pamene anthu otero akuyimirira mkhothi la kumwamba? Choncho tiyenera kutsatira malamulo onse, malangizo, chilamulo ndi ziphunzitso za Mulungu Atate ndi amayi. Tiye tizionenso tokha kachikena, kukumbukira kuti zinthu zonsezi ndi mbali ya ndondomeko yoyenda njira ya chikhulupiriro cha machimo. Tiyenera kukozanso zonse. Tiyenera kulemba mosamala mawu a Mulungu mʼmitima mwathu, ndipo monga mbewu ya mkazi titsatire malamulo a Mulungu mpaka mapeto ndi kuwaphunzitsa kwa anthu onse. Mulungu akuti, pitani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo mʼdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani. Tiyenera kuphunzitsa zimene Mulungu alamula, osati ziphunzitso zathu. Ine ndikuyembekeza kuti mudzakhala amene amaphunzitsa zimene Mulungu alamula kwa mitundu yonse ndi kutsogolera dziko kuyenda njira imeneyi pamodzi. Ndikupereka chiyamiko chosatha, matamando ndi ulemerero kwa Mulungu Elohimu, chifukwa chotipatsa chisomo chodabwitsa cha chikhulupiriro cha machimo. Ndikuthokoza Atate ndi amayi. Mulungu akudalitseni.